Joloch mokale tuke mag okapu lig maduong' mar yowuoyi Kenya Ports Authority odong' mana gi ondam achiel e kawo kombeno bang' loyo tim mar Strathmore Blades points 64 kuom 60 e nus finals mokwongo e alap ma Nyayo Gymnasium. Blades noloyo KPA points 16 kuom 12 kwota mokwongo kapok KPA loyo kwota mar ariyo points 20 kuom 16 manotero tuge yueyo ka points romre e kind timbe ariyogo. KPA noduoge tugo gi paro mopogore bang' loyo kwota mar adek points 16 kuom 12. Timbe ariyogo duto nonyiso dwaro mar loch kata kamano ne giwuok amodhi mar points 16 kuom 16 e kwota mogik. E nus finals mar wakeini, tim mar KPA norodho Strathmore Swords points 65 kuom 48 tugono manobagi gi siso moloyo. Timbe ariyogo biro romo kendo chieng' Jumapil mabiro e tielo mar ariyo e alap ma Nyayo.